da wacho gimoro kendo abro wuoyo gi doluo nikech koro ma wadwa wuoyo go ganda wa mbadi ngong we jo migori mos we keto nini minge everything about the party onge gimi nyalo nyiso wa party ini ni ang'o wa party ang'o milaro go bado masatesa ke ilauri go bado gik mubado setimo ne jo migori e higni auchiel mosekalo gi otami timo ne jo gwasi or suba south e higni apar gabich misebedo telo ndara ma suba south otimo chuodho chalo kund dhok from gingu to laknyero kasto ibiro ka nidwa nyisowa ni inyiso MCS ni imbe ikoas MCS ni mondo oimpich obado iting'a werigo bado mos kendo inyisowa nonsense about party wan jo migori wan emwang'eyo shida ma wan go ok unyal siko ni sama tin obado this obado this obado ni is the best performing governor e Nyanza you and me knows ok inyal pime kata gi jadala ucha ok inyal pime kata gi jasiaya cha be ok unyal wacho ni en emokwale moingo kata mana jodala uka omiyo it ok inyal order MCAs ni mondo obi oimpich obado mana kweri to bende unyalo mana impeach obado Nairobi ukuono tok migori waka ka migori be ung'eyo migori ka a eka ne Raila owacho ni okwadhi elections ne wadino ndara from migori river migori to river sari migori ka a ema ka Raila oluongo maandamano ewane mwalid kendo wabro vuruga kaka jakom dwarono kendo wahero jakom to kopo ni udwa koas wani udwa siko mana ni obado this obado that wabro nyiso ni okwa joma ber migori ka a A man in black mane wagwe debe kasarani kakikwiwili.